Ko tahi wiki noi ho ngā pōti tōmua e haere ana, kua taike etahi amuamu ki te kōmihana pōti o te motu, mo te kuare o ngā kaiwhakahaere wāhi pōti ki ngā tūrutorangapū Māori me te rārangi pōti Māori. Hei tā te kōmihana pōti, kei te whakapau kaharatau ki te whakatikatika i tēnei āhuatanga. Engari, hei tā tētahi pauako tōrangapū, koenei pea te take e horo kukū nei te Māori ki te pōti. Kei a Rapaera Tawhai, ngā whakamahuki.
He tuku i tana pōti tuatahi hei kaitono.
It's a good electorate here.
Ko tā te kaitono i te rohe o te waiariki Mōreipa i te rānei he akiaki i te hunga rangatahi ki te pōti. He mōhio nōna koira te hunga kāre i te pōti.
Campaigning is great. I've loved campaigning. I'm ready to be put out of my misery, though, one way or the other, and I think that goes for a lot of our people around the country. We're not taking anything for granted. We're being humble to the finish line, and yes, that day's the big day.
He oi, he maharahara nōna ki ngā rongo kei te whangaia rātou ki ngā kōrero he I ngā kaimahi pōti.
That needs to be sorted out. I don't understand where exactly the problem lies, whether or not it's the training from the Electoral Commission for some of our volunteers tears in these electoral booths.
He take kua tau ki mua I tētahi mātanga mā tauranga o te kunenga ki pū rehuroa. Hei tā Veronica Tāwhai ko te huape au o enei raruraru kei kore te Māori e tuku I a rātou pōti.
Kuetahi o ngā kaimahi kari rātou I te mōhio, he rārangi pōti Māori, nō reira ka ngana rātou ki te hoatu I ngā mea rārangi pōti Pākehā, ki a rātou me te ngana o tātou ki te whakataki a rātou kaore, kei te he tēnā, kei runga au I te rārangi pōti Māori.
Kua tukuna e etahi o rātou a wangawanga ki aia, ko tētahi tonu no tōna whānau ake.
Kuetahi o ngā kōrero kua puta, ahakoa kua tai me etahi identification me tērā, te kāri ki a māma ake te tuku I te pōti, etahi o, ko tētahi o ngā kōrero kua puta, ko tētahi wahine ka ki ia ki taku whanaunga, o kāri kariku I runga I tēnei rārangi pōti, kāri anō koe kia whakauru koe I tō ingoa, ka ki ia kāo me tirohi anō, kei te tirohi e mo te kupu, mo te ingoa he.
He take anō kua tau ki mua I te kaitia ki take kōwhiri, hei tā rātau kei te tirohi a te take nei.
I think whenever somebody has a poor experience, we need to rectify and fix that, and it's not okay. What we have seen is that we have seen a real increase in enrollment and voting across both the Māori role and the general role. So we have seen a 72% increase in the number of people who are voting on the Māori role from the 2014 election.
Hei tā rātou anō ki te raruraru etahi, waia atu ki a rātou. Rapaera Tawhai, te karere.